راديو بيبليك أفريكان. راديو بيبليك أفريكان.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakirwa.
Numunezero gusura kubana namwe mwiriwe canke mwaramutse mwakoze guhitamwo gukurikira makuru ya RPA ijwi ry'abanyagihugu duhera ku ngingo nkuru nkuru ashimikiye ko ubukene bw'amafaranga bumaze amezi atatu bwibonekeza mu mabanki ngo ni inkurikizi z'ingingo mu by'ubutunzi zitizwe neza leta ya Ivarice ndayishimiye imaze gufata ishyirahamwe Olicom ihamagarira leta kwitura no gukurikiza impanuro z'abahinga. Amazu yaba ba 20 yarasambuwe n'imvura muri komine Gasogwe intara ya Muyinga beneyo basaba gufashwa. Muri ano makuru turabashikiriza n'impungenge z'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura hari kiza cha era amakartya mwamwe akaba atagira amazi. Aya nayandi ni mukanya asangwe ikazi. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Iminsi itatu irarumanye umunyagihugu wo muri komine Gihanga intara ya Bubanza azwi ku izina rya Desire Sindayigaya atwawe n'umuduga w'abantu bataramenyekana akaba atawugiye bamutwaye. Kuva ku munsi wa gatatu umuryango wiwe ntaho batararonderera ariko bakaba bahebuye batanguye guta icizere cyo gusubira kumubona akiri muzima. Ni inkuru ya Elvis Nyumwungere.
Ku munsi wa gatatu ku mugoroba niho Desire Sindayigaya yafatwa atwarwa n'abapolisi. Uwo mworozi w'inka yaravuye muhira aja kuraba iraro ry'ibitungwa vyiwe. Desire Sindayigaya ageze ku iraro yavuye aja kugura imiti y'ibitungwa. Aho niho haza umugwi w'abapolisi baramwegera bamuhamagara mu izina, nawe aragamburuka arabegera. Yahavuye yuritswe imodoka ijisho ryabaye iryo.
Ashika muri farumasi abapolisi aba bambaye izi mpuzu bisanzwe nyene z'abapolisi bashamutara muri iyo farumasi ashika bamuhamagara mu izina babitede batera gukeneye mu cyo tuvugana, nawe arabitaba n'ubugwa neza baragenda baravugana bigaragara yuko ari ikintu bamubaza. Hanyuma bashamuriza imodoka, imodoka yera iriyo bitabona dubule kabine. Kuva aho urumva ntakiye kumenya amakuru. Umukozi yari amaze kubona yatebye niko gutelefona sebuja amutelefonye ntiyamutora.
Kuri uyu wa kane inshuti n'abagenzi biriwe mu byambu ariko barahebura nta gasho batagezemo.
Ejo ku munsi wa kane igenekerezo ry'indwi ababanyi abagenzi twarahagurutse turagerageza kurondeza hirya no hino turabaza mu bushuro butandukanye, ariko hose nta na hamwe twigeze tumenya ngo yuwafungiwe aha canke hariya. Twararondeye turashika n'i Bujumbura turabaza mu bushuro butari buke, ariko gushika n'ubu nta yambu y'iwacu turashobora kuronka.
Ababanyi inshuti n'abagenzi barasaba abajejwe intwaro n'umutekano na cane cane umugwi w'igihugu ujejwe agatega kazi na muntu CNDH gufasha kurondera iwabo kugira agaruke mu muryango.
Ubu twebwe ico dusaba, turasaba cane cane abajejwe intwaro n'umutekano kudufasha kurondera iwacu agaruke mu muryango wiwe arebe ibibondo vyiwe. Turasaba kandi ishirahamwe rijejwe agateka kazi na muntu CNDH gukora ibishoboka vyose ngo bikunde uwacu aboneke.
Eka baranasaba umukuru w'igihugu guhagarika ivyo kunyuriza abantu ufise ivyo aronderwako akajanwa mu butungane.
Nico gituma rero dusaba umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe kuko yamaze ahagurukiye ibibazo bitandukanye. Nico kibazo c'abantu batwagwa bidakeye mu mategeko kugira ngo bihagarare. Hari umuntu yagiriza icaha ashize imbere y'ubutungane ivyiwe bimenyekane, ubutungane bumwege canke bumuhane.
Uruganda rwa RPA rwarondeye Leopold Sindayigaya musitanteri wa komine Gihanga kugira tumenye ico ariko arafasha umuryango wonyene kubugwa irengero ariko yadukiriye ko umurongo wa telefone acumva izina Desire Sindayigaya.
Urakoze Elvis, niyo mwungere nari mpejeje kubibabwira. Ikibazo cy'ikena ry'amafaranga mu mabanki kiraje ishinga abanyagihugu muri kino gihe gishobora kugira ingaruka mbi nyinshi kubijanye n'ubutunzi. Gabriel Ufyiri yarongoye ishyirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom, amenyesha ko zimwe muri izo ngaruka ari uko abanyagihugu batazoba bacizera kubitsa amafaranga yabo mu mabanki, ibyo navyo bikazoca bikwega izindi nkurikizi nyinshi cyane. Kurikira Gabriel Ufyiri yarongoye ishyirahamwe Olicom.
Iki kibazo kijanye n'ikera ry'amafaranga y'amarundi mu mabanki ni kibazo leta idafashe ingingo mu maguru mashasha ngo igitorere umuti. Abarundi barashobora kuzohava basa n'abavinukwa amabanki, ubiravye neza uyu muntu agiye gutora amafaranga, cyane cyane urabona nk'ibanki nka BCB, ibanki nka Banco Bu, aho tuvugaho ni mu microfinance n'amakopeke na za post, usanga hoho ari nk'ibara aho usanga amafaranga by'ukuri atayahari ngo bayatore kandi baba barayabikishije. Uragenda nko muri BCB ugasanga bakubwiye ngo baguhe 200,000 ugiye gutora muri yo 2,000,000, ugaca wibaza ivyo bintu ingene bizohera, kandi ugaca usanga muri leta ntashobora ko barabivuga ko ivyo. Rero ingaruka mbi yavyo nkuko mubizi nuko ubuzi bw'abantu buca buhagarara, no kuvuga ikigo bijanye n'ibyo gutoza byose bica bihagarara. Ivyo rero murumva yuko ingaruka mbi ari bwa bukene buguma buca buba ubukene, kuko byo guhana ahantu bidandazwa ntiza ngo bishoboke atamafaranga ariko aratangwa. Ivyo rero ni kibazo gihambaye cyane kisa n'igihagarika ibyo butunzi. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Ingaruka mbi ya kabiri nuko abantu baca babura icyizere ku mabanki, bagaca bavuga bati amafaranga turonse ntizopfa dusubiye kuja mu mabanki, bagaca bagiremwe bya tezorizasyo gusubira kubika mu bimbuga. Ugaca usanga rero ivyo navyo haca haba kimwe twita rusirikuye informere, ni ukuvuga amafaranga aca azoraca mu binywabi aho guca mu nzira zizwi kugira ngo akurikiranwe. Ingaruka mbi rero zigaca ziba nka zirya zatumye leta icikuraho amafaranga yanditse 500,000 kubera leta itariki yabona mu buryo bwo guhanahana amafaranga mu buryo buzwi bw'amabanki. Ivyo rero murumva neza yuko navyone ari ngorane, bitwara amafaranga menshi cyane igihugu n'abanyagihugu, kuko sebe Burundi bukora nayo bukoresha hanze, hanyuma kandi bufise igiciro kidasanzwe.
Gabriel Ufyiri yongera agasigura ko ico kibazo c'ikena ry'amafaranga mu mabanki kiva ahanini ku ngingo zitizwe neza na leta zifatwa mu bijanye n'ubutunzi, ari naco gituma ahimiriza leta y'u Burundi kurondera abahinga mu by'ubutunzi boyifasha gutorera umuti ico kibazo ibintu bitarunyuka. Kurikira n'ubunyene Gabriel Ufyiri arongoye ishirahamwe Olicom.
Icyo biva ko niyumvira yuko bwa mbere yo bari nka mauvaise estimation bivanye n'ama statistique ibanki nkuru iba yakoreye kugira ngo itange amafaranga. Ibihingi by'ibiharuro nabyo bujya birahambaye cyane kuko ushira amafaranga muri sirikirasi yahuye mu by'ukuri n'umwimbi uri mu gihugu, kuko bagize menshi nabyo nibigira ingaruka mbi. Ngabonaho nibagize ini mauvaise estimation des données statistiques nabyo nibica bigira ingaruka mbi nk'iyi nyene. Icyo ni cyambere twibaza ko byaba biva ko. Ikigira kabiri twiyumvira yuko byoba biva ko nuko ukuntu usanga kumuribuka ca gihe muri leta bafashe ingingo bihuta bagatanya iminsi 10 gusa kugira ngo babike amafaranga canke babikuze, hanyuma murabona yuko bavuze yuko atamuntu arenze miliyoni 10 mu minsi 10, murumva ko mahera make gose. No kuvuga yuko abantu bari bafite miliyoni zirenga izo 10 urumva yashyira abacikana ibipapuro. Murumva rero yuko ico naco kiri mu bintu bishobora gutuma bavuga bati dukura amafaranga mu mabanki hanyuma ntituyasubizeyo, kuko abarundi muzanye ntafite na kritire, ntafite umuco wo gushyira amafaranga mu mabanki. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu twibaza nuko ukuntu leta itigeze yerekana mu by'ukuri ingene yatoriye umuti icyo kibazo kijanye n'ikena ry'amafaranga kuva kiriya gihe kugeza n'uno munsi, urabona ko byagumye biriho. Rero ibyo birashobora guca bituma haguma haba izo ngorane z'uko batizigira mu by'ukuri amabanki. Nibaza yuko leta y'u Burundi ikwiye kurondera abahinga boyifasha. Ubu UFN yaragarutse mu Burundi, bashobora kubarondera bakabafasha, bakaronderereza expert aha na hariya abahinga mu by'ubutunzi kugira ngo babafashe, cyane cyane mu bijanye na politique monetaire kugira ngo iyi situation turimo ntihaviguma gutya mugabe ikindi naco nuko no ku ruhande leta igomba gukora ibishoboka byose kagwiza umwimbo kuko umwimbo cyane n'amafaranga aba amafaranga y'amarundi cyangwa amafaranga y'agaciro umwimbo ni karara mu ruganda ntibacura
erpia
Abakozi b'ishirahamwe Green Network risanzwe rikora isuku muri zone Ngagara basaba kurenganurwa bagakomoregwa utwabo ni mu gihe binugwa nugwa ko umukoresha wabo agomba kura karenge muri ibyo bikogwa kandi abaheraniye ameza arengane yose ni inkuru ya Marie Ange irakoze
Abo bakozi baheraniye imishahara yabo y'ameza 4 bose hamwe barenga 45 nkuko amakuru duhabwa numwe muri bo abimenyesha iryo soko ryo gukora amasuku Green Network irisangiye n'ayandi mashira hamwe ayo nayo akaba yaramaze gutunganiriza abakozi bayo inyuma yaho meri ya Bujumbura ibishuri birarane yari bafitiye ubu ikibazo gisigaye ku bakozi ba Green Network gusa abo nabo bakaba batinya ko umukoresha wabo afite intumbero yo kubanyaga akoresheje ugwenge nkuko umwe muri abo bakozi ya niye na RPA avyigana
unda ashaka gukopanga iki cyete yokuye munani abiyagarike n'ibirarane byasha mera yacu nabye bitaturu nagira numwe mu rondesha turabakozi 14 abarokuvuye mu masoko ngagara kinama kotebu kinimbe yo masoko yiyo abakozi rero kubura kotebu abakozi ivanti harimo n'umusuperiviseur wabo n'ukuvuga umushefu wabo ngagara n'abakozi bis umushefu wabo kagira aho
ubwo ruyeri bwo kuvuga ko atagishoboye gukora iyo mirimo nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ngo inzego Zijyo shirahamwe zagwiyumviriye inyuma yaho meri ya Bujumbura ibishuriye ibirarane bingana n'imiliyoni zishika kuri 57 z'amafaranga y'amarundi hari mu kwezi kwa mukakaro uyu mwaka ikibabaza abo bakozi nuko iyo bagize ngo barasaba utwabo hamwe babwirwa ko batazwi nk'abakozi baho ahandi bakishugwa ko urenganijwe yoja kwitura sentare ijejwa kazi izo nyishu abakoresha babo bakaba bazibaha bitwaje ko mu kiringo cababo umwaka bamaze bakorera iryo shirahamwe atamasezerano bigeze bahabwa ico bita contrat de travail mu rurimi rw'igifaransa
ubageje kumvenya akashango tujye kubura ikibaze kandi akatavuga ngo ijya mihimbi nayo yayishonje ngawe yaratumye na contrat yaguma tubwira ngo tuzatuma contrat yaratuguje amakonti muri kazoza bahembwa muri kazoza maratajya tubona mesitora tubona mesitora gusize sikiri aho se amatresi ntanu wose tubagenda dufite amakarindo hese
Kuri iyo myidogo y'abakozi uruganda rwa RPA rwarondeye abarongoye ishirahamwe Green Network kugira twumve ico babivuga ko uwa mbere ni Ciza Chrysostom batazira Toyota umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe inyishu yaduhaye ni nk'iyo yahaye abo bakozi kuko yadusavye kubwira abatwituye kuja kwitwara muri sentare ijejwa kazi ubundi twarondeye ni urongoye ugwego nshingwa ntwaro rw'ishirahamwe Green Network iranyibutse Georges Valéry batazira mufasoni ari nawe abakozi bagiriza ko abaheraniye uyo nawe tumubajije ico bagituma badatunganiriza abakozi babo uretse ko yabanje kutugira kwiterabwoba yatwishuye ko ibijanye n'imishahara y'abakozi atari wabijejwe aha mwomenya ko amafaranga yose atozwa muri iyo shirahamwe ashigwa kuri konte nimero 23 742 iri mu ishirahamwe ryo kuziga no kugurana na gitwa Kazoza Finance ikone yanditse ku izina rya iranyibutse Georges Valéry nkuko amakuru RPA fise avyemeza
biragoye cyane ingene bikingira ikiza cyakorera mu gihe bafise ikibazo gikomeye cike na ry'amazi meza abona abanyagihugu muri quartier Jabe muri zone Bwiza mu gisagara cha Bujumbura abenshi muri bo bavuga ko basigaye bakoresha amazi y'imvura kubwo abanyagihugu iyo mvura yatanguye kugwa ni nayo nyene ishobora gufasha mu gukwiragiza umugera w'indwara ya korera twumvirize umwe mu banyagihugu muri quartier Jabe yavuganye n'uruganda rwa radio RPA
amugera cyabujumbura biraboneka yuko ari ikibazo kidatanzwe cy'amazi icyo kibazo cy'amazi rero kije mu gihe kidasanzwe kubera ubundi natwe usanga amagara abantu ko nyigera cy'amazi kuvuga yuko kidacakora cyatse rero nabuze imvura yatatse bishobora neza ibigiye kuba kubera amazi adari mu muriro mu gihe kandi agace asanzara mu mucungara myinshi amafaranga bacabona no kuyakoresha mu kwatekesha batagira amazi mu kuyanywa no mu kwakoresha ibindi bihe bica bituma n'uwo mugayo bashobora bakora ibyo kugwirana na cyane cyane abantu bujya urangwa ahantu mu bisagara nk'uwo kuyaye ubudehe cyane cyane n'ubwo abutewe na banyanza n'umubiyani ndetse n'imodoka z'icyongo bigihe amazi ataboneka kugira ngo ajye akora izindagiye kuri gushoboka byose iyo amazi aboneka ashikira abantu bose atabaye bararigogwa abantu bazose bahuze
tuve muri quartier jabe tuje mu ntara ya cankuzo iminsi itatu irarumanye hatagira umuyaga nkuba ku mugwa mukuru wa komine Mishiha ivyo bikaba vyatumwe nuko ibiti bitwara insinga z'umuyaga nkuba vyaguye abanyagihugu bahora biyungunganya kubera umuyaga nkuba bavuga kubwo bukene bw'umuyaga nkuba bubafatiye amaboko imugongo basaba rigidezo gutebuka gusubiza ibintu mu buryo Eric Niyonzima
Abanyagihugu ku mugwa mukuru wa komune Mushiha batanzwe bakoresha umuyaga nkuba mu mirimo yabo ya minsi yose bavuga ko batabona uko babikika kuko buri umuyaga nkuba bamenyesha ko haciye iminsi itatu batawugira biturutse ku mvura nyinshi yaguye henura ibiti bitwara umuyaga nkuba
Nguwa alba mamore nani mugespera Basaba atara la Atare gitrisita kabichara Kandi Kuri kandre la Ahari ho akati Kesi chani Nguwa yobitoro se Ngora ni ngwane Kuri mwono ora Kisaki kiri ngora nani mifoka Alangari kwa rakura ngaha Kuri kandre Nikani jinsi
Inga lukazi wa regio umuyaga nguwa za tangwe kuibone keza Obanyagi ugu wakavugako Abashowe gukoreshi ya mashi na tangu umuyaga nguwa Bacha badu zibichiro Utivze wakora
Kwa gula bagacaba bazimba kuciro ku muriro hari elektrisite ikiro gusa nk'umusore gufate yari 70 cyane umunani mugabo aca amatara hari asagira 110 urumva kwatakaze sarenda kwashire ni ukubanira kunoza bitari hino bihindutse rero urumva ko ari ibibazo
Abanyagihugu kuri uyu mugwa mukuru wa komine Mushiha bamenyesha ko iryo bara ry'umuyaga nkora bivuye kuri ivyo biti bihuzana atari rya mbere ribaye bagasaba ishyirahamwe rigidezo gukemura icyo kibazo bakaronsa ibiti bikomeye birinda imvura nyinshi n'imiyaga
urakoze Eric Niyonzima ndayibutse ko makuru ya RFA n'ibindi biganiro mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za radio RFA Twitter Facebook YouTube hamwe no kuri web zitatu akaburungu RFA akaburungu ngo BI Nene babwiye mu ntango inzu 18 nizo zagurutse ku mutumba wa Kaguhu muri komine Gasogwe intara ya Muyinga bivuye ku mvura yaguye muri iyo komine kuri uyu wa gatatu heze iyo mvura yarononye n'imirima yo mu myonga abanyagihugu bahuye niyo ntureka basaba leta cyo kimwe n'ababishoboye bose kubagarukira ko kuko gushika ubu batagira aho bakika umusaya Dani Claire iratwumva
Muri komine Gasogwe iyo mvura yatanguye kugwa hafi gihe cy'isaha 5 n'igice ihite kugwa ku gihe cy'isaha 7 z'umutaga nk'uko amakuru duhabwa n'isoko ryacu muri komine Gasogwe iyo mvura yari nyinshi cyane kandi irimo n'urubura yarononye ibitari bike ku mutumba wa Kaguhu n'amazu yagurutse imirima yononekaye cyane n'ibindi nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha
imvura yaguye dukabisa yarononye ibintu byinshi cyane 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 muri komine Gasogwe ku mutumba wa Kaguhu agishoha hose yarashoboye kubona ibintu cyane mugabo cyane cyane ku mutumba Kaguhu niho hashoboye kuguruka inzu zishika 18 hari ibitoki byinshi biravunagurika imyonga ibitega byaratwawe abantu bari basanga bafise inyanja z'amafi amafi yaravuye nyine mu ma etanti sikore hanyuma areremba hejuru ku mazi aratemba ajyana n'amazi mbose biriwe baritorera amafi numva ko ari ikibazo gikomeye cyane
gushika ubu abanyagihugu inzu zabo zabomode bamwe barasembereye kumihana yo kuri uwo mutumba na yabimirima yononika yabavuga ko batabona uko bagiye kubaho kuko iyo mirima yo mu mwonga ariyo bahora bikora ko ni mu gihe bamenyesha ko kuva bahura n'ivyo vyago atamutegetse n'umwe yigeze abateruka ko haraheze iminsi ibiri basaba leta cyo kimwe n'abagira neza kubagarukira ko kuko batabona uko bagiye kubaho
tukiri mu ico gisata nyene c'ibidukikije mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo bitegekanywa ko hazogwa imvura nyinshi muri uno mwaka gushika no mu mwaka uza byashikirijwe n'ikigo c'igihugu kijejwe kuraba ivyihindagurika ry'ibihe ijebu mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu Burundi bikaba bitegekanijwe ko mu mihingo myinshi imvura itangura kugwa hagati muri uku kwezi kwa Nyakanga umviriza Augustin Ngenzira bona arongoye ikigo ijebu
nuko bahinga babinonosoye bo muri kano karere k'ibihugu bigize Afrika yo mu buseruko icegeranyo cavuyemo twabonye ko imvura yemirije gutasura muri uku kwezi nyine turimo kwa Nyakanga twabonye rero ko mu Burundi imvura zotasura mu bice bimwe bimwe byo Burundi murazi ko imvura itamigwira rimwe aho rero nkabashaka kuvuga ko ari mu bice by'imbo mu migwa mu bututsi mu mugamba mu Buyenzi mu Bweru eka mbere no mu Bugesera be n'igice kitari gito co mu Kirimiro muzindi ntara izogwa nkuko twabibonye abo bahinga barabonye ko Burundi no muri ico gice cy'ibihugu bigize Afrika yo mu buseruko ko imvura izoba iri ku rugero rwo hejuru turavye imvura twahora turonga iyo mvura ikazogwa itazogwa ari nyinshi gushika mbere n'umwaka uhere
ubwo gisenge nzirabona ingaruka zishobora kuba nyinshi nkuko vyama bimera y'imvura ibaye nyinshi abanyagihugu na cane cane abegereye ikiyaga Tanganyika basabwa kubandanya bakurikiza impanuro bazohora bahabwa n'ikigo ijibu n'ubunyene Augustin Ngenzirabona arongoye ijibu
ingaruka ni nyinshi murazi ko iyi mvura iguye ari nyinshi imisozi irasitagurika imirima igatwagwa eka mbere hakaba n'imyuzurira y'abantu baba cyane cyane mu biyaya ugasanga hariho ibintu birononekaye eka mbere n'abantu bakashobora no kwasiga ubuzima abari hafi y'ikiyaga Tanganyika boza barafata amakuru tubahaye boza bararaba yuko icyo kiyaga kiduga twebwe twarafise ibyuma by'amabitwereka ingene ikiyaga Tanganyika kiduga kandi gishobora kuduga umunsi umwe mugabo turabona ko cyatuze tukaheza tukababwira abaje ababijejwe bagaheza bakakorera kuri ayo makuru kugira ngo babitorere umuti
Nne kuri ryo jwi ry'urongoye ikigo ije buduce dusozera ko ano makuru himbabazi ku banywanye b'ikiganiro dukingira ibidukikije musanzwe mukurikira ku minsi ya gatanu uyu munsi tukaba tutashoboye kukibashikiriza kumvo zitatuvuye ko mwakoze mwebwe mwadukurikiye mwakoze bagenzanje bafashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro ari kumwe na Ines Gakiza mugira ibihe byiza aho muherereye